Hey, ndị be anyị, anyị abịakwa ọzọ na nke anyị kpọrọ ụwa Zopia tọkụtọkụ. Tata, anyị kpọtara unu ezigbote agadaga ada anyị nwanyị na-eme ihe onyonyo. Ọ na-agụ egwu, nke mebido ebido, ọ na-akta at, ọ na-edekwa ede. Ya ka anyị kpọtara unu tata ka unu ya kparịkọta ka ọ gwa unu ihe ọ na-eme na otu o si eme ya. Maazị Ekwurekwu sikwa m kene unu na o nwe ebe anyị zigara ya. Ndụ ada anyị nwanyị kenekene ọha na eze ndị Igbo.
Ndị Igbo ekene m unu.
Kwa kene anyị afa gị?
Afa m bụ Harmony Onwe.
Okay. Harmony Onwe. Nọ na Wazobia Plus.
Thank you, nne.
N'ụtụtụ a kịta Harmony Onwe, kedu ihe ndị ọhanaịma na ọhanaeze ndị Igbo na-ene anya, anaịma na ha makwa onye bụ na ịbụghị onye ọfụ na ihe nkiri a? Kedu onye ebe ị bụ? Gwake naanyị onye ebe ị bụ, ma ị bụ onye Igbo, ma ị bụ onye Hausa, ma ị bụ onye Yoruba. Just tell us where you come from, make our people know.
Ọhanaeze ekene m unu. Afa m bụ Harmony Onwe, ka m si wee kwuo mbụ. Abụ m onye Enugu steeti.
Okay.
Ana m emekwa n'ihe onyonyo na-agụkwa egwu.
Harmony Onwe, as person wey don dey industry, because I know that time now where you and Jim Ike them, they did get one thing, wow, what that time, what take know you, where you be, you know, so the OB sister be, that time.
Yeah, uh-huh.
You don't take. How you take enter this industry? And how you take enter the industry, and what year did you enter?
My sister, no be small matter. Like I said earlier, I don't take, but no be waiting, I go begin recall now, but you don't take, sha. And a person helped me enter the industry. I'm still thankful to that person. But at a time, I had to stay back. You understand?
Because of Kiniko. My sister, as you tell us, say, you don't say where you enter the industry. Like, can you remember, you feel remember how many films? Films only came with Kichetem in a go. Like, how many films you feel remember, say, you don't do since you don't enter the industry?
One name, why? I got me cheta. But few of them bukwa Holy Cross, okay. Mirror of Beauty.
Holy Cross, nkegina chelo etetegomia. Holy Cross, now that one way you do with Jim Ike them, don't do dike them,
yes.
Challenge to them.
Yes.
And Mirror of Beauty.
Mbosi ha don't do dike opa first time ibia audition that day.
Imi ha
got that place.
That's so you been asking my sister. And you mentioned which one again?
Mirror of Beauty.
That one where you do with Chiki Ike.
Yes.
Where una sing.
Mike's room.
Can you remember that song where they sing for that? Ugebo yibo gini 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 gini. I don't forget. My sister don't tell us say she don't do like plenty films since she entered the industry. And again, you get one song where you do that time where they see for Amako advert, where be Christian music.
Okay.
Where you sing, how you take do that one? How you take combine the singing and the acting? How you take?
My dear, you know easy, but you know say as God talk him, say a gift of a man maketh way for him even in the presence of the king. Now waiting God give me my dear, so I go make use of him well. So now waiting happen.
Okay, since you don't enter the industry, since you enter this industry now where we dey, waiting be the challenge. You know, say for everything where you dey do, they get challenges. You don't get one film where you do where you get challenged, where you say you won't drop him. Where you won't say you no won't do again, I know they do again, make up. But you don't get that kind of challenge since you enter the industry.
My sister, everything in life get challenge.
Yes.
If we begin to talk about the challenges, you go no say person no go fit do anything for this life. But no matter the challenge, we just have to face it. Okay. You understand? Mm. Challenge is there, but not God at the end of the day.
Then can you tell us a little about you and your Chocolate Babes group? Because I could remember that time that you have one group, that time where three of them, they do one, all those B Square them song, where we did sing them that time, you know now? How the group take form and how strong is the group now?
My Chocolate sister, Babes. The group no day again. Out of the three girls, Shana, me can remain, and now God, you understand?
Okay.
So right now,
before you continue, make I clap for you, because you know easy say for three people we come and say they want sing, now only you can remain, can they push and they go, can still they sing and they go. My people, you know easy. If you never see, you know go understand. This industry will be there, so you know easy. Some people they come, they go come, they go see waiting past their eye, but they go back. But my sister, they tell us this morning, say out of the three chocolate babes, at least I know them that time. Say out of the three, now only she still remain. Make we give her kudos for that one. And again, now, what is your plan? As person when they do Igbo film, you don't do Igbo film before.
I don't do, my sister. Now last year I come start again.
Okay.
Like I tell you before, say I don't stop since, but last year I come start again. So I do one Igbo film last year November,
okay.
And the name na Ndi film. Biko Ohaneze, Onunu Cho Uneje Nafia Cho Makandi Film. Unyafuka wa Nunu Wanye Ebaha.
Okay. Onwe Nukuta Juju. Asika Ajo. Inu Kuti. Maka nonyo obu na na anyonyo obu na na heme. Se pia 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 pia. Maka na yuzi bota da. Bata na obo. Asika Ajo Oge. Inu Kuti.
Wande mwani. Ano Namdi. Annoying home, I made an antum.
Now, so you
are for me, who knew near Noma.
Case you were for Tatagi. And again, you know, say he gets some of our husbands, maybe say if they marry us, they go tell us, look, you sit down for house, look, you know, they do them again. But I believe, say, because I see they see you, they shine, I see they see you, they glow for the industry. I believe, say, the person where you marry supports you. I know one ask you that one because me, I know, say, he supports you. So, what is your plans for the future? As per the industry, the singing, the acting, what is your plan?
My sister, I really have a very big plan, you understand? So, ihen na yo, ohanezi, achokwanu, imananka biduchara, last year,
ozo.
So, unna ha, yondo ohanezi, producers, nandi nweki nyeremaka, kan sokwari ibem, kadunu wai sokwari ibe ya wene eme
ihane,
mewe mapakwa ozo. So all ihen ne, because nan chokwa ina chikwa na industry anuma fully, meeguo, ma iho nyonyo. So I beg, na wete ade beg una, all the producers.
Ndi ohaneze ne genti, ndi nini nona, ndi producers, ndi kereyana pokwa, okwa ndi na hazi, ndi directors. Una nungu na wana ywa isukunu na waka no gidibwa na Lagos later. And omu nkonyo obu na ne mepo obu nino, ona aguegu, ome, ifa, ome po onu goro gegu eba, iyo, mwobu ndi, asino iyo, mwobu goro gegu, ome po onu goro gegu eba, sepo obu nino. Ebo obu nino biko, onwe kige sinyeli wana ywa ya kama iwe teli ya nkonyo unyo. Ogeme mo ne me manki ibo ne me manko ibo ebe obu ni no ai ma na enwere madras na ndi ibo nwere mado ai sunu biko na wanu nwa na agu no no gidigba na Lagos state na sunu biko kunyeri aka ko puta make he one me. But before we go, my sister, biko ai ma na ai gwa ndai gwa no ndi mad na agu egu manki iguru ama ko investment ama mbe gi na na emia manke gi na chocolate babes eh biko ai na ai go want na make you just open your mouth small. Even if you no go give us, just give us, just flash us with one sweet song.
Okay. One name email. Kakang just gutudunu.
Nya you are flashing. Just nya flashing. Onye chose more or my hoge.
Okay. Obugini kameregi, you're cheating on me. In a boom, oh baby, please go. Oh, bugini kameregi, you're cheating on me. In a boom, oh baby, please go. Please go, I don't want you anymore. In a boom, oh baby, please go. Oh, bugini kameregi, you're cheating on me. Inebumu, oh, baby, please go. Oh, bugini kameregi, you're cheating on me. Inebumu, oh, baby, please go. Please go, I don't want you anymore. In a boom, oh baby, please go.
Hey, Robert, then I go say now, I'm waiting to recall him again. Quince broken English.
I'm happy to have my fans and I'm making them happy. For without them,
some people are afraid of entering the industry. They don't know. Plenty talk where they talk about the industry. What do you have to tell them? What do you have to tell them to encourage the upcomers?
What I have to tell them is that they should be strong in whatever they are doing. Haji Sike, na Chineke bi n'eluigwe ya wetara ha taa. They should never relent. Haji Sike n'ihe ha na-eme. One day, ụzọ ga-emepekwara ha.
Oh, nnukwute ada anyị nwaanyị anyị ekene ego gị, mana ofu ihe ka ị ga-emere anyị nkịta. Ị ma na Wazobia Plus a bụ program Igbo, Awusa na Yoruba na-eme. Kedu ihe nwere ike ịgwake na ọhaneze ndị Igbo? Kedu ihe nwere ike, achọ m ka ikpokuola anyị ndị Igbo anyị nọ na Lagos. Ọ bụrụ nke ọbụla onye na-eme ya bịa na Wazobia Plus, gwa ha ihe ịfụ na Wazobia Plus and gwa ha ma o juru gị anya ma o juru gị anya. Maka na ama m na enweghị ebe a na-eme ụdị ha, even na East, ọ dị enweghị ebe a na-akpọkọta ndị Awusa, Yoruba na Awusa ọnụ, si ha Igbo, si ha bịa mekọ ofu ihe egosi na Igbo ofu. Kedu ihe nwere ike ịgwa ọhaneze na ihe ịfụ na Wazobia Plus? O juru gị anya?
Nwanne m nwaanyị, o juru m anya. Adị m very happy ị n'ebe a taata. M na-agwakwanụ ha, o nwekwanụ onye nwe ihe ọbụla oye wete na Wazobia Plus ka e wee mere ha that. Ha emekwa ya nke ọma. Maka taa m nwa mara na mma n'ebe a taa, mana nlike kwa ka esi wee kpọọ m, o ju obi aṅụrị juru m obi. I'm so grateful and I'm very happy about it. So ndị MITB Wazobia Plus ekele m.
Daalụ so. Ngwanu na Anugia, my sister, we dey greet you. We are so grateful for having you on our show. Anyị na Sigi Biko, Igbo ọzọ anyị kpọkwa gị ka ịzakwa anyị. And unu anugo n'ihe niile anyị kwuru taa, onwe ihe ọbụla ị na-ebi, onwe ihe ọbụla ị chọrọ ka nwanne anyị nwaanyị mere gị, just bee m n'igwe. Onye ọbụla ma nọmba m 08134378577. Ọbọzụ nọmba a na-akpọ akpọ dị na skrin gị ọredi. Ị kpọọ ya, ihe ọbụla ị chọrọ ka nwanne anyị nwaanyị mere gị, anyị na-agidigba. Just ịnweta m, ịnweta gị ya na fon. Ngwa daalụ nụ nwanne anyị nwaanyị, kene ọha n'eze ndị Igbo. Maazị Ekwurekwu sikwa m kene unu na iziri ozi. Ama m na ebe ọbụla ọ nọ na-ene n'anyị. Maazị Ekwurekwu, kedu ka ị dị? Kedu kene ọha n'eze ndị Igbo ka anyị wee pụọ?
Ndị ọha n'eze ndị Igbo, ekene m unu. Ekene m unu, biko.
Kenekwuo MITV.
MITV, ekene m unu maka opportunity a unu nyere m ka m bi ebe a taata. Ana m asị Chineke na bi n'eluigwe gọzie unu nke ọma. Ana ama m na ọ ga-akwụsị na nke a. Anyị ga-akwụkwọ
ụgwọ ọzọ. Ngwanụ gị sikene ọha na eze mma mma.